imigambi kuyitunganya mu gwaruka ndashobora kuvuga yuko bishoboka kandi neza cyane ariko hariho urugero ugwaruka ruhagurukana rukaduga haraho rugera rukacarubura ukuntu rubandanya kumvuza uko inguvu ruba rwahagurukanye nazo zigera hagati zikabura zikamera nkizibuze apwi kugira ibyifuzo byabo cyanye aho bashaka gushika bahashika kuhashika birashoboka ko bahashika ariko bica bitwara igihe kirekire kubera uburyo baba baritunganirije buba budahagije neza
ikibazo cyo kwitunganiriza imigambi nkugwaruka kirashoboka kandi kagenda neza bivanye n'ukuntu mwunguranye ubwenge uko muba muhurikiye nko muri cooperative twebwe nkugwaruka Seja Debu no kwihera ko twebwe nyene cooperative ko twabonye yuko kwiteza imbere bishoboka mwabibonye bimwe bimwe mu byo twatanguye gukora twebwe nkugwaruka kwiteza imbere twashitse umugambi wo kwitangura korora inkoko murabona yuko ibinye umuntu abandanije ashobora kwiteza imbere kurusha naho yatanguriye
kwitunganiriza umugambi mu Burundi kugwaruka birashoboka bishoboka mu gihe ugwaruka rufise umugambi no kuvuga mu gihe ufise uburyo bwo gutanguza umugambi kugwaruka birashoboka mu gihe udafise uburyo bwo gutanguza umugambi ntibishoboka kushobora gutunganya umugambi rero no vuga ko umugambi kugwaruka hamwe kuwitunganiriza kugira mwiteze imbere kirashoboka ariko bishoboka iyo ufise umutahe ushobora gutanguza nko mu Burundi kuvuga ngo ugwaruka urahejeje ishure ucusanga ugiye kwicara kugira rero uronke bujya buryo bwo kugira utanguza umugambi nuko ufise umuntu yagufashe mu mugongo cyangwa ufise kapitale watanguje kugira ngo utanguze uwo mugambi wawe ikindi nacyo kugira umugambi wawe ushobore kuwutanguza ukoreshe nuko kenshi uba wararonse inyigisho zijanye n'uwo mugambi ubushaka gutunganya rero sinovuga ko kwitunganiriza umugambi bidashoboka birashoboka mu gihe ufise umutahe
ego murakoze cyane nkuko mubizi novuga yuko uhereye kuri intwaro yacu turimo ubu yaje no kudukangurira no kutwugurura amaso kugira dushobore kumenya twenyine ko nk'umujene ushobora gukora ikintu uru rungano turimo wasanga twicaye gusa tudashobora kwiyumvira ko dushobora kwitunganyiriza umugambi ariko kuri ubu ni nk'uko twakangutse kandi murabibona mu mihingo yose ko abajene naho uburyo bwabo bukiri buto cyane ariko bariko barabyitabira kandi nka twebwe nka Seja Debu twihereye ko turabona yuko mu mezi makeya tumaze turiko turakora tumaze kugera ku rugero rwiza cyane kuko umwimbu imbere hazoza turiko turawubona
ambamye twebwe ugwaruka dukunda guhora nazo no kuvuga intambamye ya mbere mbona dufise mu gihugu nk'ukwaruka amakoperative twaragerageje turiyunga turashinga amakoperative mugabo hageze gusaba rero ingurane mu mabanki niyo ntambamye ya mbere dufise kuko badusaba ingwate natwe tuba turi bishomeri tuba turiko turiyungunganya twagiye hamwe kugira ngo dushire ingufu hamwe turabe ko hari cyo twokwimarira mugabo rero tuvuze tuti twateguye umugambi tukabona ko umugambi ari mwiza dushobora kuwukora kandi tukunguka ukagera aho tugejeje hageze reko tujya gusaba izo ingurane mu mabanki badusaba ingwati iyo ni intambamye ya mbere ikomeye cyane kugaruka kwa mu Burundi twasaba ko leta yotorera umuti kugira ngo icyo kibazo cy'ingwati kihave kugaruka ikintu mbona ko leta yodufasha nka twebwe ugwaruka turiko turajya hamwe mu gushinga amakoperative kugira ngo twironderere ubuzi tudateze amashyi leta ngo abari iduhubuzi kuko natwe turafise ingufu zo gukreya tukagira imigambi yacu yo kwiteza imbere muri iyo migambi hakavamwo n'ingufu zo gutanga ubuzi ku bandi bajene bari nyuma yacu batari muri ya za nani za makoperative muri cyo gihe ikintu mbona leta cyambere yokora nuko yoshira itegeko ku mabanki ribuza gusaba ingwati amakoperative kugira ngo babahe iyo ngurane. Icya kabiri nuko leta yotuma izana itegeko ikarishinga mu gihugu ku mabanki kugira ngo batange base ingwati batange ideni ku makoperative atanyungu bariha. Aho turumva ko n'amabanki yorema ku buryo bashobora gutanga umutayi wabo ku makoperative baziti bazishugwa. Ikindi kintu nacyo nasaba leta nuko yoshyiraho ikigo. Ikigo kijejwe gukurikirana amakoperative no kwishinga amakoperative ku buryo koperative igize ikibazo ibyo cyo kibazo kizobazwe leta.
Inkunamba mina shoboye gushikiriza icya mbere na mbere murabizi leta niwe mubyeyi wa mbere mu gihugu twebwe ndashobora kuvuga yuko leta ibifisemwo uruhara cyane kugira intambamye abajene duhura nazo zishobora kuvaho kubera nta wundi muntu yoza kuzikuraho atari leta yacu. Ariko icyo twebwe tumaze kumenya ni ibintu bibiri gusa tuhura nabyo ubusanga umugambi wawe wanawanditse ntiwishugwe ikindi bakagusaba ingwati udashoboye kwishoboza. Icyo kintu rero leta yacu ishoboye kuciga ikaraba naho bataguhaye iyo ngwati ariko bakwishure kwikete oba warabashikirije ku bajene bahora barindiriye yuko ikigo Fonique Fonds National d'Investissement Communal ishobora gushikira abajene kugira irabe aho bageze ibone kubaha uburyo nobwita ningwati ariko ningwati idasaba inyungu z'umurengera kandi ni nziza cyane. Ariko iyo ngwati twasanze yuko ishikira abantu bakeya babaho abajene twihereye ko twebwe nka Sejadebu turafise umugambi ariko umugambi wacu muri komine yacu ya Mukaza ni umugambi mwiza cyane kandi umaze kugera aho ugeze. Ariko ingorane ihari nuko nk'uburyo Fonique ho rikoresha ni nk'uko twebwe Sejadebu tutigera tubona yuko tuzonashikirwa kubera duhuye n'abantu par exemple duhuriye mu runani rw'amakoperative ari muri komine ya Mukaza jewe nka Ndayishimiye Frank ndababereye nka directeur général wa Union de coopératives de la commune Mukaza. Amakoperative yose duhuriramo uba wumva bakubwira bientôt turaza kuronka ingurane ivuye muri Fonique kugira imigambi yacu itere imbere kurusha. Ariko twebwe nka Sejadebu tukaguma umutima utameze neza bivanye nuko usanga Fonique ukuntu yoruganije ibintu ari uko bishikira abantu bamwe bamwe. Rero genosaba yuko nk'urwego Fonique ruraba nimba ari mu ikomine ijya fond ijya mu ikomine ishikire amakoperative yoba afise ivyumviro n'amaproje meza yo kwiteza imbere. Byoba byiza cyane ubwo rwego rwa Fonique rushoboye gukora nk'uko
nka twebwe nk'ugwaruka icya mbere kimwe tubona cinkora mutima kugwaruka twari twifuza yuko banke y'ugwaruka yogerageza kutuba hafi na cyane cyane ibibazo tuba dufise nyamukuru hari ibibazo byo kwiteza imbere biba bisaba uburyo iyo banki y'ugwaruka itubaye hafi ndetse n'ibyo tuyisabye ntirinde kutugora twonezerwa cyane. Hanyuma ikigira kabiri twagomba gusaba nk'ugwaruka kuba rufite ibyiyumviro birashe rubandanye ruje ku murindi wo gukora ibikorwa kuko iterambere riva ku mwenegihugu rikamugarukako. Na cyane cyane uko tuba tuko turakora tuba dufise amikoro make nka twebwe Sejadebu akarorero twararavye tugiye gukora ibikorwa byo gusukura igisagara nta modoka ituba dutwaye ariko urazi yuko igigwa no gukirane gutwara ubucafu iyo modoka twebwe turimo turasukura igisagara turashobora kuba dufise ibipawa ndetse ko yata modoka dufise tugahita naye amacupa tabora na bwa bushasha tugaca dukubita mu magunira tukaca dusanga intambamye dufise niyo kutagira ikintu gishobora gutwara bwa bucafu
turafise ibanki y'ugwaruka ngaha mu gihugu cacu ariko banke nkuko mubibona aha turi Bujumbura twe tubona yuko ukuntu banki y'ugwaruka iri kirakora yoraba igahindura ukuntu yokora ndashobora gushikiriza mvuga banki y'ugwaruka iraba ukuntu kugira abajene bose bashikigwe iraba ukuntu yokwegera amakomine nkuko foniki ho rikora ikegera amakomine niyo banki y'ugwaruka ibifise tuvuge no byita nka branche mu ikomine kugira umunyagihugu ari ngahe Bujumbura ashobore gushikiriza umugambi wiwe kandi amenye n'umuntu ashobora kumwishurako kubera udusanga abenshi ngahe Bujumbura dufata amamodoka tuduga hariya igitega tugiye gutanga imigambi yacu muri bije ariko katusanga kugira uzoronke inyishu kuva ngaha wirwa ugenda hariya ugenda ugaruka biratugora cyane ntidushobora kwicara ariko dusaba yuko ibe fonike cyane iba bije imenye yuko ifise uruhara rukomeye cyane mu kwegera abajene na cyane cyane nka bije abajene bose bafise amakoperative atari sangwe arakeneye ingurane iciye muri bije kubera ingurane zindi zivuye tuvuge nko mu mafonike aziragoye cyane kuronka kubera zihora zi beneficia bamwe ibyo turashobora kubivugisha ukuri niko bimeze kandi niko bimeze ariko nka bije kubera twebwe aba ugwaruka tuba dufise ibyumviro bitandukanye umujene wese arafise gukreya icyumviro ciwe cyanye cooperative irashobora kubifise intumbero yayo bwite ariko iyo ntumbero yayo cyanye iyo projet yayo ibifise kuyitwara muri bije rero bije genosaba yuko yoraba ikagira ama branche mu makomine nimba leta yo bishobora kubera umujene wese ari muri iyo komine ashoboye kugira umugambi wiwe umeze neza narindarindira inyishu imara umwanya muremure ashobora nimba branch iri muri commune ya Mukaza uri umujene ofisi umugambi wawe mwiza wegeraho icicaro giri ushikirize umugambi wawe umenye mu ndwi zibiri cyanye mu kwezi kumwe nzoba nishuwe aho bizofasha umujene wese kugira inguvu z'uko yokwitunganyiriza umugambi
navuga ko ugwaruka ntorugira ko rwohagarike kwitunganyiriza imigambi malgré ingorane zihari turabizi ko ari ingorane z'amakoperative adashikirwa n'iryangurane y'imiliyoni 10 itangwa na fonike twarabonye ko abaronka cyane ari abantu bari muri koperative sangwe mbwari n'ayandi makoperative atari sangwe ari muri komine Mukaza kandi ashoboye kwitunganiriza imigambi dufashe nk'akarorero nk'iko koperative y'iwacu ya Sejadebo murabona ko umugambi twatanguye tugejeje kure nkabasaba rero ko ugwaruka wogerageza rukagira umwete wo kujya guhurikira mu makoperative kugira bashobore kwiteza imbere rero ndiko ndaraba ibikorwa Mashariki TV ikora nibikorwa biteye igomwe kuko irashika kuri tere bakagerageza uburyo bwose bakegera ba jeune entrepreneur kugira ngo bababaze ibibazo bahura navyo kugira bashobore kubishikiriza ababijeje kugira bashobore gutunganya ababijeje kugira ngo bashobore gukemura ibyo bibazo rero ku bwanje ku izina rya koperative nagwira nshimire televiziyo Mashariki TV kuko ni televiziyo yitanga cyane mu kuba hafi gwaruka murakoze
na jewe mu mambre wa Sejadebo ndaryoye cyane kubona twagendewe ni televiziyo Mashariki TV nokuri turanezerewe gose kukubera mushobora kugaragaza ibyiyumviro by'ugwaruka aho ruba ruherereye hose katwebwe na koperative Sejadebo turanezerwa kandi turashimye cyane ingene mutushitseko kugira ngo mumenye imigabo n'imigambi dufise nk'ugwaruka. Twaberetse ubwororero bwacu kari buto, turacara inyuma, turakeneye gutera imbere. Ibyo byiyumviro byotubera byiza mubishikanye kure, kuko twabonye ko ari mbonesha kure, iyo televiziyo igera kure kandi irabwa na benshi. Nukuri turanezerewe cyane kuri ibi byose mwashigerageje gukora. Twasaba yuko mwobandanya, Imana ikabaje imbere.
Novuga yuko Mashariki TV ari televiziyo kugwaruka, novuga yuko iriko ibikora neza, kuko iregera abajene ikumva intambamyi bagira canke iramenya ikanamenyesha aho ugwaruka rugeze. Icyo kintu nka twebwe seja debu turishimira cyane imbonesha kure Mashariki TV, kuko iba hafi abajene, iba hafi imigambi y'abajene, iba hafi ndetse mu bintu byose abajene baba ariko baritunganiriza. Twebwe tuvuga nti Mashariki TV ni iterimbere nk'umuzinga. Murakoze.